mukuza hano navuze ko mu mupira ni ibintu bitatu tugiye gushaka ibiri bya mbere insinzi cyangwa gushaka inota rimwe nzushaka gusinda kimwe muri iyo twakirose nta kibazo kuri twe
urebye performance y'abasore wayivuga iki cyane ko mwe mufite mama
amabsence menshi abarwayi benshi na motivation yari iri hasi gato ariko muwisi mbere za muse vraiment je ndishimye kuri singize ngo sinashaka kunganya nshaka gutsinda ariko kubura kubona inota rimwe nawe bakinye twari dufite ni mvune twari dufite benshi bakinye barwaye vraiment je suis satisfait urazi ko Lyon Sport mu bibuga ntabwo ikina tukina mu mpira nka kike kandi kandi twebere Lyon Sport ukina mu mpira hasi ntabwo wakina mu mpira hasi ukina nka sinzi umupira twarimo gukina
consigne yari ihe
koko consigne ikintu cya mbere kwanza bya bindi bibazo twari turimo absence dufite babishira inyuma tujye gushaka insinzi tutabona insinzi ntidusindire gusa
l'adversaire we espoir matinaga aho babonye byari bihagaze bite wita kubona inota rimwe nubwo bose bifuza gutsinda
kuri we ngira ngo yishimye kuko wabona ko barimo gutakaza umwanya urumva ariko kuri twebwe tunogu peut-être tugwanira igikombe turishimiye nta kibazo ariko inota rimwe amanota abiri dutakaje ntabwo twabikwira kuko twabonye amakazi yo gutsinda ntabwo twatsinze rero
bwa yuko umukino wagenze neza cyane uravye nko mu gice ca mbere Rayon Sport yashoboye kudusumbya baradusatira cyane ariko uravye nko mu gice ca kabiri abakinyi banje n'inguvu nyinshi turashobora gukina turashobora kubura nk'uburyo nka bubiri bwo gushobora gutsinda
ukabona ko amanota mwashobora kuyabona atatu cyangwa rimwe naryo rirabahagije
nuvuga yuko twari twaje tuje kurondera insinzi twari ko dukinira imbere y'abafana biwacu nibaza yuko twari dukeneye amanota atatu ariko kubona turonse niri nota niyo nota ryo gushima kubera yari match ikomeye yari match itoroshe uravye muri secteur ya offensive nivyo urabona yuko imbere y'igori urabona yuko hari ikintu kibuze izi match zibiri tumaze gukina turamaze kuronka nk'uburyo nk'abungaye bwo gutsinda ariko bitkananirana tugiye kuraba ingene tuzoza turagerageza gukosora turaba ingene ko mu match zikurikira bizoshobora kugenda neza mbo match ya Rayon Sport iraheze ubu turaba imbere turiko turi tuzoraba ingene tuzokwitegura muri inundwi tugiye gutangura kugira turabe yuko tushobora kuronka resultat nziza kugira turabe yuko tushobora kuronka insinzi yari ibugesera
kongera guhura na ancien collègue Masoud byari bimeze
bite mbo guhura n'umuntu nk'urya n'umuntu twakinanye umupira w'amaguru twarakinanye no ngaha mu Rwanda muri Kivu twarakinanye muri équipe nationale y'igihugu y'i Burundi ndibaza yuko ari ibintu byiza duhuye tugahurira apana mu bintu by'umutura abakinyi tugahura turabakoca niko abantu bagenda batera imbere numva bishimishije cyane.